Molo, wamkelekile. U-f of x ngu-2x ophindaphindwe ne-square root sika-5 minus 4. U-g of x ngu-x squared odityaniswe no-2x ophindaphindwe ne-square root sika-5 minus 1. Wena ke uzofumana u-g minus f of x. U-g minus f of x lo ufunyanwa ngokususa i-function ecaciswe ngu-x kule function ecaciswe ngu-g. Iyalandela ke into yoba le nto le ifana no-g of x minus u-f of x. Ke into esizoyenza sizothatha iminkcazelo ze-functions ezi okanye i-function definitions ngesilungu sizifake kule ndawo ka-g of x nakule ndawo ka-f of x. Ke u-g of x nangu nantsi inkcazelo yakhe i-function definition ka-g of x ka-f of x nantsi ke apha ngentla. Nantsi ke imama siyenze ngelinye ibala icace nje kahle. Nangu f of x i-function definition ka-f of x. Ke u-g of x minus f of x izoba ngu u-g of x andithi ngu-x squared odityaniswe no-2x ophindaphindwe ne-square root sika-5 minus 1. Kuloo nto leyo sizawususa iinkcazelo sika-f of x. U-f of x ke ngubani? Masitshintsheni ibala lika-minus. Ke kuloo nto sizawususa u-f of x andithi u-f of x ngu-2x ophindaphindwe ne-square root sika-5 minus u-4. Le nto le ke sizoyiphungulula sithi siyibhale ngendlela elula, kuthiwa ke simplify ngesilungu. Ke loo nto xa siyiphungulula izoba ngu, sizowususa i-brackets apho, izoba ngu-x squared odityaniswe no-2x ophindaphindwe ne-square root sika-5 minus 1. Ke kuloo nto leyo andithi ke ngoku sizosusa yonke le nto engaphakathi kwii-brackets ezi-blue ezi. Ke kuzomela kwabelwe iphawu eli-negative elo okanye si-distribute elina iphawu eli-negative. Ke xa siphindaphinda eliphawu eli-negative no-2x ophindaphindwe ne-square root sika-5 sizofumana u-minus 2x ophindaphindwe ne-square root sika-5. Xa simphindaphinda naloo negative 5 sizofumana u-positive 5 ke sizothi plus 5. Ke ngoku masiphinde sithi siyiphungulule le nto. Into eno-squared apha inye ngu-x squared yedwa ke uzohlala enjalo ke ngu-x squared. Zimbini izinto ezine-square root sika-5. Sino-2x ophindaphindwe ne-square root sika-5 futhi sino-minus 2x ophindaphindwe ne-square root sika-5 apha. Ke loo nto leyo izosinika ntoni? Andithi apha sinento ethile kuloo nto sisusa kwayona loo nto leyo ke ezina izinto zizocimana. U-2x ophindaphindwe ne-square root sika-5 no-minus 2x ophindaphindwe ne-square root sika-5 ziyacimana. Ke loo nto iyafana nokuba no-1 minus 1. Andithi loo nto izosinika u-0. Ke amanani ashiyekileyo ngala manani aqinisekileyo u-minus 1 no-plus 5. Loo nto izosinika u-plus 4 kuba ndithi u-minus 1 plus 5 ngu-positive 4. Ke u-g minus f of x ngu-x squared plus 4. Loo nto andithi yimihluko ngaphakathi kwii-functions ezibhalwe ngentla.